Hebu mbio ushoni atoke.
Sio ni rahisi?
Sana. Akaongeza yake akamaina.
Sawa. Usa mwingine.
Wewe pia ready formation.
Angalia mbele wewe Juma.
Ya ndu.
There's no talking now.
Wrong info. Kama uji kudanzu si dance. Kwa hiyo mnasalimia watu. Yeah.